Zulu motto.
Bathi bathatha emgomongweni angithinto. Hayi, bashukisa njalo othukela lapho ungasazi.